Ziza anyaga hanga. Si aho turamutse duhimbaza Imana twishimira ko nyene icyubahiro mukuru y'igihugu cyacu arangije imyaka ine atewe iteka n'Imana ryo kurongora igihugu cyacu cy'u Burundi. Amashi menshi reka sabe yemwe muvuze mukoma amashi yumvikana, amashi yumvikana, amashi yumvikana ashimwa n'abamarayika. Reka sabe kohar ilishura ibiri kazanura ku ndirimbo yateguye nziza yo kudufasha gutambukira ko muri uru rugendo ino defile tugomba gukora turongowe n'inzego z'igihugu, mbere imbere uturongora akaba ari nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu n'umutambukanyi wiwe n'indongozi zitandukanye. Mukanya rero ndabona abahizi bari bukurikiye mu nama z'amakomini atandukanye yo mu ntara ya Mwaro, ndabona bikazanuye irishura shirako yandirimbo kugira ngo defile itangure mukanya. Turamutse komine Bisoro hano duze ibiganza hejuru, abanyabisoro batambuka vizuri sana Reka ndabe ngene basimba simba komine gisozi. Ye. Ni furaha sana. Uno munsi hano imwaro umuntu atahageze yahomvye cyane hari birori biryoshye cyane komine gisozi luka. Barabiryosheje cyane. Reka nsabe abari mu bwugamo muvyaguruke kugira ngo twitegurire isengesho turongorwamo na nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cyacu turirimbira hamwe twese ngo iyo mana dusenga irakomeye.
Iyo mana dusenga irakomeye kimaritse bora guseruka.
Mama Burundi nyene cyubahiro umutambukanye w'umukuru w'igihugu cyacu Burundi mwino ndirimbo y'amavuta tumwakira twongera twakira isengesho rigiye kutugurira icese bino bikogwa. Kaze Mama Burundi korale irishura gatere kabisa gatera ko karirimbo
Uri Arfa na Omega Turaguhimbaza Tukwiye Gushimwa
Turaguhimbaza
Imana idahindugwa na karabaye uri imana imana mu bihe bigoye ugo muri imana uri imana mu bihe byoroshe ugo muri imana uri imana mu bihe byose ukoko uri imana idahindagurika uri imana y'ivyizigiro uri imana y'urukundo uri imana y'uburundi hariho byinshi abarundi bagiye bacamwo ariko bagumye uri imana alfa na omega. Ega mana nzima turakweretse na hantu turi tubanje guhamagara amaraso y'umwana w'igiciro abanza korope aho hose abari ngaha bahunyoza ikirenge aho bahagarara aho bicara ndetse mana nzima naho baza kuryama ubanza uhakoropesha amaraso meranda. Ega mana nzima ntacyo twe tumaze kugira ngo n'umunsi tube turiho suko wadutoye kubw'inkomezi zacu ariko mana nzima turazi gukomeza abo hamagaye nico gituma tugushimiye kwaduhaye Burundi na cyane cyane twagushimiye kwaduhaye se Burundi turagushimiye mana nzima kwaturemeye ndayishimiye uri imana igira neza twagushima kwa mutoye uramushira mu kibanza rimwo suko mana nzima mutoye kubw'ubukomeza afise ariko twama dufise ibyizigiro gukomeza abo hamagaye mutereke ku rutare rutanyiganiza mutereke kuri Ebeneza ni wewe rutare ni wewe buye ibuye ry'umushinge turakweretse mana nzima dushima ibikogwa amaze gukora muri no myaka ine turagushimiye kuba murinze akaba kiriho akaba ari muzima turagushimiye no kuba muhaye bafashanya buno burongozi bose turagushimiye twongera tubagushira imbere ubashire ko kirazira ubarinde manazima akagena gasuzuguro kumugwaniza shetani ubarinde mu izina rya Yesu Kristo ibyo byose byoza bihungabanya imigabo n'imigambi manazima turazi ko ari wewe ubona Burundi turazi ko ari wewe ukunda Burundi n'abarundi nico gituma iyi myaka ine Burundi buyimaze kandi bugushima na cyane cyane abarundi bacibuka gukoranira hamwe ku bw'izina ryawe aho benshi mu bindi bihugu barinda kwinyegeza ariko twege waraduhaye amahigwe yo kuririmbira ku mugaragaro wo kuja ku kibuga tukagutambira reka tugutambire urabikwiye reka tukuzanire amashimwe uyakire kumwe wakira ishikano rya bere nico gituma mana nzima twahamagaye amaraso miranda aducyorore kugira ngo ishikanwe riba rishikanwe gera mana ushobora byose twarakubonye mana nubwo turi kumwe nawe turakweretse uno munsi wa mbere turakweretse n'indi minsi zokurikira uzobane natwe uzobane n'abantu bose bifuza kuza ngaha abazoshobora kuhashika urabazigama ndetse nabo bose bitakunde ko bahashika bari bafise kwifuza kuhashika ubagenderere ehe mana nzima turakweretse n'imitima y'abarundi bamwe bamwe bagifise imitima agatima tare turagusavye uyegeranye ibe imere nk'imitima y'inyama uyoroshe ice bugufi babone mana nzima kuri imana imana iri hejuru ya byose imana y'urukundo na cyane cyane mana nzima ngo wakugize ubuhungiro ntayigira maramara kandi nta umwa satani yoza kubagobotora nico gituma dusavye sekirite mu ijuru turasavye ku mpande zine zose z'u Burundi wahakikuze abamarayika turahamagaye abamarayika ba Mikaela n'abandi na cyane cyane ubutatu bweranda ubushobozi bw'amaraso ya Yesu Kristo ubushobozi bw'umusaraba umusaraba uhagare hejuru y'u Burundi wandike ko kirazira ku ihanga ry'u Burundi kugira ngo Burundi bwibere mu mahoro satani ntagire urubuga rw'amadayimoni turafatiye shije mpiri akagwi gatarabwoba mu izina rya Yesu Kristo bamaramare ntibazogarukwe kuza guhungabanya umutekano w'abarundi baze baze baburiyo baja na cyane cyane bahindure bahindukizwe ko mu kiremwa muntu atari cyo gusesa amaraso ko bashatse kuko ari abantu wiremeye atamuntu n'umwe yabaremye kirazira ko ari umuntu aza asesa amaraso y'ubwoko bwawe abantu wiremeye turasavye ubumwe mu barundi bugume mana nzima butsimbatare turakweretse n'abarundi bagifise akatima ko kwankana ubahemwe urukundo kuko urukundo niko rukuru bw'amana nzima ngo naho tworirimba indirimbo nk'iza marayika tudafise urukundo ngo byose byomera nk'ibyuma bihinda bikanakumena n'amatwi nico gituma bari ngaha bose turabasabiye urukundo na cyane cyane abarundi bose turabasabiye urukundo manugira neza ega mana nzima twasavye muri bike turazi ko hari uvyishwa muduhera ubuntu n'imbabazi na cyane cyane ngo tutarasamurakanwa ngo tuvuge bo bamaze kubona ibyo twifuza kuvuga ariko turakwinginze ntidutegetse ibyo uza kubona ko tubereye ibyo uza kubona ko abarundi bakeneye ubiduhera ubuntu n'imbabazi manugira neza urarushiriza guhezagira imbona kazoza y'igihugu mana nzima wa mugambi wo mu 2040 n'ibihumbi 2060 ntibize bibe nk'indoto ariko mana nzima uze werekana ubudasa kandi turavyizeye kuko uri imana niwe wazanye iciyumviro kandi niwe watangije umugambi turazi kuza usozera mu mahoro imana ugira neza turakweretse n'uno mugoroba mwiza biza kubera ngaha byose ubibemwo ico twase n'imigabo n'imigambi ya wa mugwane satani mu izina rya Yesu Kristo ubana natwe rero muri byose na hose ku bw'izina rya data n'irya mwana rya mutima mwiranda amen tuguhayi cubahiro turaguhimbaza
ubampera amashiyemwe tubakeze tubatera intege reka rero nsabe tubyaguruke turirimbere hamwe ururirimbo rwo guhagiza igihugu cyacu cy'u Burundi imine national ruheze tushadusaba umukozi w'Imana umucungaji Maria ashike hano adusomere ijambo ry'urufatiro uwo mwanya nyene tushadusaba nakubahwa buramatari w'intara nziza ya mwaro nawe nyene acashika hano kugira ngo ashikiriza ijambo ry'ikaze muri no ntara nziza.
Gihagaze reka dusome ijambo ry'Imana tuzokwishimikiza muri iminsi itatu tugiye kumara hano muri iki gikorane cy'amashimwe aho dushimira Imana ku byo yakoreye u Burundi ikoresheje umuvyeyi wacu nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Iryo jambo turisoma mu gusubira mu byagezwe igice cy'umunani turahera ku murongo w'indwi turashikana ku murongo wa 18. Haravuga ngo kuko uhoraho Imana yanyu abajanye mu gihugu cyiza, ni gihugu kirimo imigezi n'amariba n'amasoko vyatobotse mu myonga no ku misozi, ni gihugu kibamwo ingano na sayiri n'imizabibu n'imisukoni n'amakomamanga, ni gihugu kiba mwimyerayo n'ubuki, ni gihugu muzokenukiramwo ivyo kurya ntimugire ico mugikeneramwo, ni gihugu kirimwe amabuye y'ubutare n'imisozi mwoshobora kwimbamwo imiringa, muzokwama mugahimbo mushimire uhoraho Imana yanyu igihugu cyiza yabahaye. Muze mwirinde mwoye kwibagira uhoraho Imana yanyu, mukareka kwitondera ivyagezwe vyiwe n'amateka yiwe ashinzwe n'amabwirizwa yiwe ivyo mbageze uyu munsi. Nimwamara kurya mugahimba mukubaka amazu meza mukayabamwo, amasho yanyu n'imikuku yanyu bikagwira, mukagwiza amafeza n'amazahabu, mbere ivyo mufise vyose bikagwira, maze muze mwirinde imitima yanyu yoye kwishira hejuru ngo mwibagire Uhoraho Imana yanyu yabakuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'ubuja akabashitsa muri bwa bugaragwa bunini buteye ubwoba burimwo inzoka z'ubumara buturira na sikoropiyo, igihugu kigataye kitagira amazi ikabakurira amazi mu gitandara cy'isare ikabagaburira manu muri ubwo bugaragwa. Iyo basokuruza banyu batigeze kumenya kugira ngo abacishe bugufi abagerageze maze amaherezo azabagirire neza. Kandi muze mwirinde mwoye kwiyumvira mu mitima yanyu, mutubutore bwacu n'inkomezi zacu, nivyo vyaturonkesheje ubu butunzi. Ariko muze mwibuke Uhoraho Imana yanyu, kuko ari we azobaha ubutore bwo kuronka amatungo kugira ngo ashitse isezerano yasezeranye arahira ba sogokuruza banyu nkuko biri n'uyu munsi. Imana nihabwe icyubahiro.
Nyakubahwa, mufate ibyicaro ibyicaro. Mu gihe nyakubahwa buramatari w'intara ya Mwaro ari karaza kugira ngo ashikirize ijambo ry'ikaze, nsabe izi korale korale Regina Pacis iduge hano babanguke bace baririmba indirimbo imwe. Babanguke Regina Pacis korale ya paruwase ya hano Inyabihanga. Nyakubahwa guverineri ahejeje gushikiriza ijambo ry'ikaze bacha baririmba indirimbo imwe.
Nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi n'umutambukanyi wanyu. Nyene iteka mukuru w'inama nshingamateka n'umutambukanyi wanyu. Nyene iteka mukuru w'inama nkenguza amateka n'umutambukanyi wanyu. Nyakubahwa cegera cy'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Nyakubahwa muhuza w'abarundi. Nyakubahwa mukuru wa sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro n'umutambukanyi wanyu. Banyakubahwa bapfasoni babahoze barongoye igihugu cy'u Burundi. Banyakubahwa bashinga amateka. Banyakubahwa bakenguza amateka. Banyakubahwa mugize urwego nshingwabikorwa vya leta y'u Burundi. Nyakubahwa urongoye umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi n'umufasoni wanyu, namwe banyakubahwa mwese murongoye imigambwe yemewe n'amategeko ikorera mu Burundi. Banyakubahwa baburamatari bagenzanje ntibagiye nyakubahwa umukuru w'igisagara. Ndongozi muri mu rwego rwo kwivuna abansi gumutekano nigendereza. Bubahwa mwese mwashwizweho n'itegeko ryanye n'icyubahiro umukuru w'igihugu inama nshinga amateka n'inama nkenguza amateka. Banyakubahwa bakozi b'Imana batumire bahire bashinga ntahe bapfasoni gwaruka umwe wese mucubahira Imana yamuhaye nitugira amahoro. Sangwa amahoro, ubumwe, ibikogwa, iterambere n'ubutungane kuri twese. Imana mushobora byose maze ikadushikana ngaha amahoro, ikongera ikadushikanira amahoro abashitsi biteka mpereye ku muryango wa Sebarundi nyene cyubahiro mu kuri gucacu kiza cy'u Burundi. Nihabwe icyubahiro n'iteka bibereye. Ndabasavye tuyikomera amashi menshi cyane. Nyene cyubahiro mukuru w'icyacu cy'u Burundi cyiza, ku izina ry'abanyamwaro no ku izina ryanje nyene ndi niteka ntangere yo kubaha ikaze hano muri no ntara nziza ya Mwaro, muri komine nziza ya Nyabihanga. Kaze muri isanze muje mu banyu kandi babakunda cyane. Tubifurije kuranirwa mu mwanya wose tuzomarana muri iyi minsi itatu y'amasengesho muri komine ya Nyabihanga, hakaba ari naho havuka inshungu ya demokrasi umuhisi Perezida Melchior Ndadaye. Nyene cyubahiro mukuru w'icyacu cy'u Burundi cyiza, mu nkundire ku izina ry'abanyamwaro no ku izina ryanje nyene, tubakeze ku myaka ine irangiye abenegihugu tubitoreye ngo murongore igihugu ciza cyo Burundi. Tubifurije imigisha itagabanije, tubasabira ku Mana rugira byose ko yobandanya ibaje imbere muri byose na hose, ikabaha inguvu nyinshi maze mukabandanya musubiza igihugu ku murongo. Ibikorwa mukora nta utobishima kandi birabaranga. Imana ibandanye ibamurikira muri abahizi biterambere, mwama mutanga akarero keza kanatsinda basokuru bara yamaze ngo umwera uva ibukuru ugakwira igihugu cyose. Twebwe abanyamwaro nk'abarundi bose turi nyuma yanyu mu kugwanya bakaboko no gushira abarundi n'abarundi kazi ku murongo w'iterambere mu bisata byose. Nyarishobere mukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi, intara ya Mwaro mwateye iteka iherereye hagati mu gihugu ikabigizwe n'intara kama zitatu hariho Kirimiro, Mugamba na Bututsi. Nico gituma turi mu bwoko bwose bw'ibitegwa. Ni muri iyo ntumbero twifuza ko intara ya Mwaro yoba ikigega cy'igihugu mu bijanye n'ibifungurwa. Mu nkundire tubamenyeshe ko muri rusangi intara ya Mwaro itekanye makomine yose uko ari atandatu kubera gukora neza muri ya nyabune. Abenegihugu mwaduteye iteka yo kurongora bari ku kivi mu ntumbero yo gushira mu ngiro wa mugambi wa leta mvye leta nkozi uko umunwa wose uronka ico ufungura n'umufuko ukaronka amafaranga, tutibagiye na ya mbono ya leta murongoye yuko mu 2040 ubundi bwo bari igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere. Ni muri iyo ntumbero abanyamwaro babicishije mu makoperative na yandi mashyirahamwe yo kwiteza imbere twakuye amaboko mu mpuzu turijukira bimwe biboneka igisata cy'uburimyi n'ubworozi cyane cyane ubworozi bw'ibitungwa bito bito. Kandi umwimbu wiririma y'impeshi wagenze neza cyane. Turakenguruka nyenicubahiro mu kuri gucacu Burundi kubona abanyamwaro twinjiye mu ntara ya Gitega yagutse, kuko tuzohungukira byinshi mu bijanye n'imibereho y'izindi ntara nka Gitega, Karuzi na Muramvya Zubu, na cyane cyane mu bijanye n'iterambere. Nyenicubahiro mu kuri gucacu ciza cy'u Burundi, turakengurukira leta mvyeyi leta nkozi murongoye yo yaduhaye ibarabara rya kaburimbo Nyakararo Mwaro Gitega, kuko abanyamwaro baramaze kubona akamaro karyo mu vyerekeye uruja n'uruza ntibagiye urudandazwa. Nagenda basaye tubakomera amashyi menshi cyane. Turakenguruka kandi kubona mwateguye ko imisa yugurura amasengesho yabereye muri paruwasi yitiriwe Bikira Maria Rumara Ntimba yo mu Kibumbu, aho twibuka ko aho iyo paruwasi yaguruwe n'umuyaga w'igihuhusi, akaba ari mwebwe nyenicubahiro n'umufasoni wanyu mwahise ubwa mbere kugarukira ku bakristo mu kudufasha no kuyisanura. Mu nkundire nsuye tubakomera amashimwe cyane. Turakenguruka kandi bimwe by'umwihariko kubona mwashimye ko komine Nyabihanga havuka inshungu ya demokarasi, umuhisi Perezida Melchior Ndadaye ariyo yokwakira aya masengesho, kuko twebwe twese turazi igituma. Nyenicubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi, munkundire nshimire abanyamwaro bose iyo bava bakagera kukuntu bamaze kumva yuko mwaduteye iteka mugatora intara yacu ngo itunganye aya masengesho baviriye hasi rimwe kugira iki gikorwa kigende neza cyane twamurikiwe na cha kivugo cyanyu nyene cyubahiro kivuga kiti turi kumwe twese birashoboka mukurangiza rino jambo twagira dusubire tubashimire bimwe bivuye ku mutima kwiteka mwateye intara ya mwaro kugira ibikorwa by'amasengesho bibere ngaha mu ntara nziza ya mwaro twongere kandi tukabifuriza kuranirwa umwanya wose muzomara hano eka no mwanya uzokurikira mu nkundire kandi nsabe abubahwa bose abasangwa n'abashitsi bitavye aya masengesho duheze dutege yompi agaseke se barundi yadutekereye ni harambe burundi n'abarundi ni harambe se barundi murakoze cyane imana ibahezagire
arakoze cyane nyakubahwa buramatari wino ntara nziza ya mwaro ku ijambo ry'ikaze amaze gushikiriza hano bega imana yacu tuyongeye andi mashi yonezerwaga yemwe iyi nayo ni chorale Regina Patrice abaririmbyi beza cyane ebo mu ishengero ya katolika rekaba turirimbira indirimbo imwe hanyuma ni chorale y'abasangwa bagomba kwakira abashitsi ihejeje nubundi hacakurikira indi korali y'abasangwa nyene imwe nabamenyesha kare mass choir nsabe mu bampera amashi menshi cyane ukuntu bambaye neza kandi basa neza abantu baririmbyi karibu chorale Regina Patrice kazi Thank you. Barakoze cyane tubashimire imana tubaha amashyi menshi dushimira imana yacu kubaririmbyi beza reka iyi maswa nayo muce muririmba indi ndirimbo imwe mubanguke nk'uko abandi babangutse
Vamos, vamos, vamos.
koze cyane ko hari masquire nari nayibabwiye kare iyi ni ko hari y'abasirikare n'abapolisi beza cyane bacungereye umutekano ku kirimba bakunda imana basenga imana bazi gufadikanya umutekano ni igikorwa cy'imana banza mu bampera amashi menshi tubakeze ukuntu bahagaze nk'abasirikare nyine kaze wabimbaje
Senga, need your cooling, Umukama Muzo, Kumamuri Kumay. nzoguma heza gira ibikorwa byanyu byose
ukore
Barakoze cyane Saint Auguste reka rero ubunaho twakire ino chorale nziza idasanzwe y'abakenguza amateka nsabe yemwe mu bampera mashi dushimira imana abakenguza amateka bashobora gutegura bagategura indirimbo y'imana bakaririmba kandi turashima imana barongowe n'umwubahwa icegera cy'umunyamabanga mukuru mugambwe CNDD FDD mumpera mashi imana kubwivyo navyo nyene si bintu biba bisanzwe
araje ibihe byiza
Araje ibihe byiza ku Burundi n'Abarundi Icyo gihe tuzojya tuzonywa twibere mu gihugu cy'amata n'ubuki Tutotahare dusagarare tugemurire amakungu bazahembuke nayo ku bwacu Wacu hari mali komeye Use wibuka mugambi mana yawe Kuko ari we aguha ubukomezi Kugushikira ayo matungo Kugira ngo ashitse isezerano Seri manda no gukoresha amaboko yacu duhagurukane nkomeze nyinshi tugerumete mu gukomeza ibikorwa tuzotangara ibigega byuzuye tuzotangara twimuye umusisikara maze amakungu bahemuke ku bwacu kukwiwacu hari mali ikomeye Use wibuka mugambi mana yawe kuko ari we aguha ubukomezi bwo gushikira ayo matungo kugira ngo ashitse isezerano bwo gushikira ayo matungo kugira ngo ashitse isezerano
Shika moturi kumwena yo
Kukwi wachu hai mali komeye
Oh, igihugu gitee imbere Zodu heza gira tukibone
Kukwi wachu hai mali komeye Use wibuka mugambi mana yawe Kukwaliwe aguha ubukomezi Kukushikira ayo matungo
Chukukuru mugi na meza
barakoze cyane nagire nsabe abantu tuvyumva cyo kimwe tubona ko hani mwaro hari umugisha udasanzwe uno munsi tuduze ibiganza hejuru tubidugiriza uganza mwijuru no mwisi hari umugisha udasanzwe hani mwaro abanyamwaro muze muraraba makorale igihe nyene cyo bahirazo bahera gashimwe muze muraraba makorale muzohako kabisa none iyi muzoyima ko gayemwe muze muraraba abo muzohako abo muzomanyurirako nabaririmbyi beza babakenguza amateka kandi barondongowe n'indongozi yo hejuru umwubahwa cegera cy'umunyamabanga mukuru w'umugambwe mubampera mashi yishimwe ku kigoro ntako iyi nayo ni chorale Walk in the Light naba bana mubona bambaye neza cyane bashajije basa neza nama fleshur adasanzwe kuno munsi nabana banyene cubahiro umukuru w'igihugu nabaregwa bakorera imana nsabe dukomera mashi imana meshi tubashimira imana kubana bavuga bati cubahiro hasi ariko icubahiro n'ici imana kaze waimbaje walking right
nikambone murundi n'umurundi kadishimye atambane natwe Masha kubuta ize mga katu fasha kumuka wa mamashi ya Amashi ya we
Oh, imbere yawe nzanywe no kugushima mana
Turiri bizina
murakoze cyane amashi ku mana yacu twongera dushimira nabano baririmbye beza bagizwe nabana banyene cubahiro nabaregwa n'inshuti n'abagenzi hanyuma twongera dukomera amashi imana twakira ijambo ry'Imana tugiye kumva muri uno mwanya twinjira mu mpemu yo gutekana kugira ngo byukuri twakire icyo Imana yateguriye kuri uno munsi amashi menshi ku mana yacu tuyereka yuko twiteguye kwakira ijambo ry'Imana kaze mukozi w'Imana